wa tsama ntate ile re ha ke fitla ka shopping ya yona ya 16000.
Oh wow wow. Ba mantswa man le mantswa a pina tshaba. Antsana le mantswa 60000. E bila 60000. 60.
A tshwana ntate. A ke
ya di 10 a
ile o we. Ke ke le ka tsone ha se tsa nation.
Oh, no, I got this. Maybe you papilla. I was too far. I was too big.
And that you get done. It's about to battle.
Oh, but battle.
Hey,
let the toss it. Then I got
two. Two. When I go over and I have to buy the English lady, come. You know,
let's okay. Totten at Alona traffic. It's a little while I'm there. Let's totten. Little Alona. Go high. I call. Tell him.
Hey baby, wa ke go mbane ke nneteng lwana batho ba ntse ba o bona go re tshere le vorpa ya rona ge mona fela ra jona.
Magaja, acha, o itsinya mo.
Ah, ke ba le go wa divorce.
Ah, ke tlo ha tike.
Wa bona fatse mo ho jwang, o tla tshwana le teng.
Mame, a ke sotle.
Hai, ho fetela le lo re tsere sa tsheleng ka.
Ja, ke. Ke anda.
Bona le show tsho fe.
Eh.
Hai.
Eh, ke ne ke